Kei te whakātūria tētahi kō waiwai nui o te rohe o Ūawa mo te wā tuatahi, whai muri ho I te whātekautau e whakahengia ana. Nā te uri o Te Aitanga Hauiti, nā John Walsh, tēnei kō waiwai nui I mahi, engari I te wā I mahi ai e ia kāre ngā kaumātua o te rohe I rata. He wenerau hoki no te kō waiwai nei. I kōreroa Eruera Rerekura kia Walsh I mua I te whakātūranga o tana kō waiwai ki roto I te whanganui ātara a te wiki e tū mai nei.
Kua roa ia e whangātū ana, e huro ana tēnei toonga tā whakāhua. Ei te wiki e eke mai nei, ka whakātūria tana mai toi ki te maria.
It's pretty wonderful, really. It's... I mean, I didn't really expect it to come out at all.
Ka hara mai tangata ka ki te akanuhi nei, a whatu nei, I a rātau anō. O tira I rātau meki o mātou mātua, whanaunga katoa, tōkana taina, tamariki hoki, kai kone.
Ko Walsh te toonga tā whakaua tuatai ki te hanga whakaahua motuhenga o ngā whānau me ngā tangata tuakiri o Ūawa, I te tau ko tai mano I warau waru te kau. Engari I te mutunga, kāre ngā kaumātua I rata ki ana mahi.
When I initially took the idea to them, everybody thought it was a good idea, but we didn't know what it was going to be at that stage. I just wanted to do it. And as it developed, they all started to think then that it was not quite what they wanted to have on the marae.
A I aronui hoki te hunga papaho ki awa mahi I taua wāra.
In spite of the local subject matter in the mural, the Hauiti marae trustees have voted against having it on the marae.
Takarawa mai ki tēnei rā. Kei te tautoko tētahi rangatira o te hau kāinga I te whakātūranga. Engari, e hara I te mea, he takahi I te whakatau a ona mātua.
He ua kē te whakamātautau, I o rātou na whakaro. Kei takahi rātou, o rātou nā mana, hoi no, koina te āhua tau oa.
I know that there's still some hurt back there in various quarters, and so, you know, that's no matter what I do, it's not going to go away. But there's also a lot of support, and a lot of people that just want to see their whanaunga and to make all the links.
Whiua ki te ao, whiua ki ngā iwi katoa. Eruera Rerekura, te Karere.